atakubwira hanari cyangwa se ahita akubwira wenda ukiri umumotari urumva waza kuvugana nyine muravugana
Hano. Thank you.